dukunze ingezi ngo zishikira mu mahoteli mbe mutamu munyari yashitsi bujumbura we ashikira he munyari afise icizere ko azoja mwijuru
ehe wenda kwangiye gose ndaseje nanga umuntu agomba kugira ivyo yishaki nanga umuntu agomba kwigira ivyo ibimwe vyinda yigira mu mvutano sindabishaka imana ikuhezagire iguhindure ube mwiza ugire ingeso nziza nivyo ndari gusabye mu izina rya Yesu
amen
Nagahonyora, Nagahonyanga, mizina ya Yesu. Ndikumwe na Yesu, umve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma.
Hello, STV fans, ndabaramukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana. Bane namwe aho muherereye, murazi ko ndabakunda cyane kandi na STV muri sangwe isangwe bakunda ko kandi namwe turabashimira kuko turazi ko mudukunda, mudushyigikira mu byo tuba twa turakora byo tukabibutsa gusa ikintu kimwe. Icyubonye mu kiganiro gikukoze ko cyangwa se cyubona udukosora, cyangwa muri comment kugira udukorera umuntu urafyonda kantu gusa ibintu cyo bigenda neza. Umunsi ndikumwe n'umutumire, umutumire adasanzwe. Si kenshi n'ukuri nicaye naba naba papa baburi abatama bubuki sokuru muri rusangi tumuzi mu bintu byinshi mu mustara akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuri RTN Bumengo ni uwiwe kureka turamuhikaze kumbure ibintu bigende neza ndakuramukije mutaha
eh ndabaramukije cyane namwe meze neza cyane kandi nongera ndagutsaba ariko baraturaba eh mugabangiza umuntu adasanzwe sindi umuntu adasanzwe ahubwo ndi umuntu asanzwe riho ehego wagumye kumushyira hejuru cyane nabyo ntibishoboka ehego
kuva igitega gushika ibujumbura bivuze iki kuri wewe ni ikihe wabwira abakunzi ba STV
eh cyo ndababwira nuko kuva ibujumbura no kuva igitega no gushika ino ni vyiza cyane kandi vyiza cyane rero abantu bakwiye kubiraba rero kandi ngira ngo bitubanezera kandi mpora mbona abantu bankunda ego
ariko abanye hari abantu tuja dushaka kwiyumvira cyane mbega igitega ko tuzi byo usanzwe gukorerayo nino biraheza bikakorohera kubikora canke Changwe ni inde wayihevye.
Oya sindayiheba ni inde sindayiheba ndayibandanya n'ukuri. Ego ndayibandanya cyane.
Mutama munyari niwe turi kumwe kuri uno mwanya. Kugira tumenye neza canke tujyohera abakunzi bacu n'abakunzi bawe muri rusange. Ndasaba utuntu tubiri ariko ndabisabye. Ndaza gusaba akantu kamwe twakwibukira ko muri ninde. Muri bijya tukuzi ko cyane.
Ino nivyo ngira ko ari byinshi cyane mwunyibukira kubihe.
Kimwe
ni byinshi gose n'ukuri.
Kimwe canke tubiri.
Kimwe canke tubiri.
Nivyo yakunda gukorana na Adrien.
Ehe wenda kwangiye gose ndaseje nanga umuntu agomba kugira ivyo yishaki. Nanga umuntu agomba kwigira ivyo ibimwe vyinda yigira mu mvutano sindabishaka.
Ariko kandi amwe mu makuru dufise brother oyo ngo hano kwanza VIP none kuri kura ingo kwanza ino manega ni sawa no muri tuvuga ikirundi ni bon ikirundi ni sawa ariko
ni sawa
uko fresh
yako
urumwe mu bantu bako barakorera indirimbo mutama ngaha matwa dusubira
ya
ikubgawe kuko umuntu ari karakora ikintu abanza kugishima canka akakibona neza ibyo muta
iko
ubwawe y'indirimbo uri kurakora uyibona gute igiye gukora iki kuri nani muri objectif ya mutama nga
okay mu bisanzwe raje gukora ibintu bimwe ebane byakaga ya
niki huremesha bakunzi b'umuziki wiwe cyangwa bibikorwa vyiwe n'abakunzi bibikorwa vy'u Burundi muri rusangi kuri iyo ndirimbo yiwe nubwo tutarayumva
abwo ubunyene nibirukire muri channel ya mutama bagire subscribe ya kugira bayirindire n'amateka menshi ya
dukirire kapera y'ivyo yavuze hariya gatoya gato yakabiti basi
nzo kwa mangushima nuko nyene mutama
cibana yere mutama
nzo kwa mangushima uruwera mana nzo kwa mangushima uri mwiza mana watugiriye neza mwami watanze umwana wawe abamwizera twese yadukuye mu ngoyi tugowe adushyira mu ngoro none ubu twiteze ubukingo budashira amen
reka tugushimire wowe mutama kutwitaba ariko tunakwifuriza akazi keza
merci namwe akazi keza
thank you so much muta ku byo tumeje kumva ubu ariko tushaka kumenya inyuma yuko tuyijamo neza indirimbo giye gusohoka indirimbo yawe muri makira akazi nta ndirimbo yayagize imana idakara nawe ushaka kumenya mutama yari asanzwe akijije kuva kera cyangwa ntibije vuba
ntibishika nta muntu avuka akijijwe reka umuntu arabaho hanyuma akahava yakibije ijambo ry'imana maze kumva ijambo ry'imana rimukoze ku mutima
araheza rero agakizwa gukizwa no kwakira Yesu akamwami n'umukiza wawe ukizera ukemera yuko wewe udashoboye ukemera yuko urumunyavyaha hamana wakaguhindura ntabindi
guhindura n'ingeso
kuguhindura kubanza guhindura ingeso nyine Yesu aguhindura ingeso kugira ahinduye ibyari bimeze n'abakabigira byiza niko numuntu amuhindura akamugira neza ego
ariko haje bakunze kuvuga ngo umuntu yemera ko Yesu ari umukiza ntatinya no kurata ibyo yamukuyemo haje ibintu bitatu ingeso zitatu zangeso nyene zitatu bona ko wowe barahevye ari Imana ibigufashije cyangwa Yesu ni cyangwa Muhammad sinzi niza
madini Yesu cyangwa Yesu
ego ingeso niza ubona ko kuri no mwami udashobora gukora nka mutama munyari ari kubona ko wigeze guca
ikira narakunda kutukana kandi narakunda kuburegwa byo ningeso akazingezo zibiri zidasa kuburegwa kutukana kwishima nibindi vyose byo byesu yamaze
kandi mutamaje
ni vyinshi nitwo bidondora kusha twirirwa ngaha atari gute turadondora ibyo Yesu yankoreye twakwirirwa hano
warigeze kuba umustare kuburyo umuntu wese akuvuga uko akubonye baragira kuvuga yuko ushobora kubura umupapa mutama yakundwa n'abagore cyane cyangwa abakobwa Aiwo kandi tubikurikiranye ku bustari ufise mu gihugu cy'u Burundi wowe urakaze mutamu w'urugwego
sinkaze cyane kandi nta uvuga ko abakobwa n'abagore bankunda cyane tubabwira ibisanzwe ni nkuko bakunda n'abandi
ibyo baragukunda
yego barankunda
nawe akabakunda
na general bakunda ariko atawe nanka
nawe kandi bavuga ngo mu mategeko gukunda abakobwa babiri cyangwa abagore babiri ni bibi eske ngo iyo mu ngeso wowe warahebye
biva mu rukundo bakunda nkundo ni nyinshi yego
bakunda uko
cyinda bakunda ko ari biremwa by'Imana gushika no munsi ko ari Imana yabaremye ndabakunda kandi n'abantu bwa mbere na mbere ndabakunda rero
ariko duce dushaka kumenya mutama munyari muri byinshi amaze gukora nubwo yavuze ati ntashaka kumushyira hejuru cyane ariko arafise ibimuranga cyangwa ibyo amaze gukora mu gihugu cy'u Burundi sivyo
ibindanga narakinye igikino ninde kandi byo nakenye abantu barabishima hari n'umuntu yambwe yuko yahevye urumogi kubera aravye byo nakenye kabona birateye ubwoba ndikunda kina nanyo urumogi nitwa ko nanyo urumogi mbwa ntago nanone ntago konwa hamara arambira ati byo bintu byarampinduye bico bituma mpeba urumogi urumva rero kwivyo ari byiza cyane tunagishima naco hanyuma nibindi byinshi abantu bakanezerwa iyo duhuye n'abantu bakavuga bati wewe turagukunda bamwe bati ngo twifotozanye abandi bati ngo tuguhe n'agafanta n'ibindi byinshi bakanganiriza neza ngaca numva rero yuko ibyo ari byiza byavuye kuri ninde hanyuma rero havuye ndirimba n'uturirimba tw'Imana umise ko narimbye bya Yesu ariko akomaze gushira ku rubuga kavuga ngo ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi
ducishiriza ko
ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyora nkagahonyanga Mwizina rya Yesu ndikumwe na Yesu umve ndonye inkomezi zo gutsinda buhoma
urumva ariko aho nyene ryo gukoresha no mundiri
ni ryo nyene
mutahora kaze senda kubera
singatse
cyende umufana wawe guhera no munsi
nubwo umufana wanje kandi urakoze
urumva ku kazi
hanyuma kandi uturirimbo twiwanje hariho n'udukomedi natwo nyene kandi nadushitse no kurubuka kuri YouTube.
Tubibutsa, ntuze turabibutsa
kuri YouTube. Uca wandika izina DEO Munyare Ntwenze Nibutse.
Kuba dit. DEO Munyare Ntwenze
Nibutse. Nukuva yuko ibintu byanje biratwenza kandi bikibutsa. Bikibutsa kuko tutwengeje abantu gusa ntacho byabimaze. Turabibutsa gukora ivyiza, tukabibutsa no kumvira umuremyi.
Ariko kandi aho nyene gishashe ndifuza kumenya ikimwe mu bintu nifuza kumenya mbega mutama munyari yavutse ryari
mutama munyari je navutse mu 1952 gushika no munsi rondo mije imyaka
70
70
kibasha
yego
ariko aho nyene uvuze muri 1962
yego
mutama munyari kuno mwanya asanzwe abahehe neza na neza no mujyango we
yewe mba mu giheta mu ntara ya Gitega kumine giheta na gatumba ka Kiremera unyene niho nsanga niho nibera ego Ego cyane.
Iri bujumbura dukunze ingezi ngo zishikira mu mahoteli. Mbe mutamu munyari yashitse bujumbura we ashikira he?
Je na mahoteli shikira mu data w'umukondo. Abantu baranyakira ugasanga barambwiye ati karibu wirarire ngaha. Ntarinze kugenda mahoteli bishobotse naho nyene. Hari umpaye akamera ndahita nkagenda akajana tigenda mu hoteli ndahita nkagenda nkaryamaho naho nyine birashoboka. Yego.
Aho nyene mutama munyari afise umuryango ngana gute umuryango w'umuntu tuvuze umuryango w'userukire
umuryango w'umuntu je ndafise abana 9 abo bana 9 bamwe baramaze gusohoka kuvuga barubatse nduva ko mfise abahungu bangahe bubatse 2 n'abakobwa banga 5 bamaze kugenda urumva rero
ariko hari umwe wasibye
Hey, aske babiri, eba kiri mu nzu batarubaka.
Kuko utavuze umutambukanye.
Ari mwabuze kurereka.
Umutambukanye ndamufise
umutambukanye.
Dushareye kumenya izina ry'umutambukanye wawe.
Ndabuze nari kubabyara kubita none ga yeme.
Uti umutambukanye yitwa gute? Nazi kumukunda.
Ndamukunda yitwa abone Imana Laurencia.
Laurencia.
Laurence tuvuge mu kizungu.
Laurence.
Laurence.
Umutambafise amashuri angana gute?
Oya nta namakeya mbere mpinga nta na rimwe riho
ndakivyo
bi muganda ashobora gufata gakaramu nkandi kutuntu ntu haruro nyene ngaharura ego ari kugabura nkagabura gucyo nyene gatujya bagiye bari yiga utwo ndashobora nta bindi je nta bindi nitse
kubyo duce dufata 90 n'ubwo gukuramo 98 bisigara binga
97 ndibaza gukoresha ikaramu
itore
itsana
zana n'urupa
itsana n'ukuri Minongi chenda ni ndwi.
Gukura wa minongi chenda ni muna.
Minongi chenda ni ndwi. Minongi chenda ni ndwi. Gukura wa minongi chenda ni muna. Asha ego, wana kuifta wenu vida kundu. Wabibonye nawe
birakuru.
Wabibonye.
Yirageza
ni ndwi ni bakura ngo minongi chenda.
Uyagerageza byangire ku papu.
Oya.
Kumenya gute ko bidakunda
bidakunda ndagufashe wo bishaka urabona indwi yo bikura mu muna yo bikura ndi bikunda mugice ndakura mu 9 ho nubusa
aha naho bica bigenda gutacyasigara
aha aca tucita ikinyoma kuko ntibishoboka ico ni ikinyoma
Muta Muta ofisa buzukuru banga
bisa buzukuru 2024 2024
numuryango
numuryango
byoba ngombwa ko bose baza buzukuru bakoba iwa bo huye ni kibazo
oya kicuba ari kibazo rega bo gukora barafisa amaboko amwe bo gukora bakagira ibyo bakoreye ibyo bakoreye yego
nabyo kubukura ibyo wawe gusa
oya ibyo wanje ntitashu byo bamari urumva ni benshi 2024 nabanye nababo kuri nabase babo umva bakwitsa hewe
dusabe bakunzi ba STV kwiteka ryanyu tubasaba muvuye wacu cha musimira kwa mutama yavuze yitwa YouTube channel yiwe yitwa DEO Munyare dutwe ntwenze
nibutse ego
kumbura uvyivuga ibaza kuvyumva kurusha
ndabisubiremo andika DEO Munyare ntwenze nibutse
ariko aho nyene nkaca nibuka nta nameza atana arahera mbonye ikiganiro kuri Jimbere magazine kivuga ati Munyare bamubaza ati kubijanye na Messi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo icyo gihe ndibuko wavuze kwa kugyohera ariko no mu agenda asiye kubaza mbe ninda kugyohera
murabo je menga nta numwe ndyohera nokuri kandi nta numwe atandi yohera yego nta numwe ndyohera kandi numwe atandi yohera
nibo babiri ndumaze kukuraba reka rakina
nta nabo ndaraba
ifoto yabo nta yuzi
amafoto muranda yabona amafoto muranda yabona
nimbuta umengo wavuze kukunda kayeri kijya gihariko nibyo
ko nkunda kayeri ni kera naho ndabana naravugiye ahantu ko nkunda kayeri kuko arahise igihe kirekire cyane akayeri kadahonyoye mu kanwa kanje atamagurwa kandagije mu kanwa kanje
runo mwanya
nyine ukuntu kagenda mbere amaguru yako ntayo nibuka
ariko ukagurira umuhumugenzi wa
umugenzi ya Nasa kono mugurira ndamuhi byo nwa nanje yo hababore gwerega bigusanga biragoranye kuko kuboregwa nibibi
muta mukurangiza ikiganiro cacu turifuza kumenya icyatumye wumva ko ushobora kuja mu gukorera imana ubicishije mu kuririmba kuko urabona ko ari bitari ibintu byoroshye uri kuragenda kuri coding ugaru kugira nakazi kabakoroshe mbe ibikorera ibyagutumye cyangwa ibyakoye ibyagusugumye kubikora
byazugumye kubikora
nuvuga kera iri umusore naravuza gatari gatari kameze nabi nabi amahagacura nkabona abantu barajyohewe ngaca ngenda mu kabare ye mu kabare rero nkavuza nza muri abantu baje imbere yanje ibiyoga bakarunda aho nkanwa gatanda tembagara eh hama rero aho mariye kumenya imana cyandimbuka none vyabiri naho rankora nezereza abantu baborewe ubusi nonezereza kandi abanezerewe n'ijambo ry'Imana cyane maze rero nereka twaturirimbo rero nkuru turirimbo turi mu ijambo ry'Imana eh kujya na kera na kuri turirimbo tacho tuza gusigurira abantu mbere twamwe twabakwegera mu bintu by'ubushira soni hamaro njambona rero ngo kuririmbo turirimbo tw'Imana ego gusa mugaba na kera hari turirimbo naririmbye nyene twari dufisa kamaro kese twari twiza cyane n'utwacha cha musambizi y'u Burundi ego tukona twi ni twiza ariko rero nubwo tutari mu ijambo ry'Imana twari mwe twari twiza cyane hari hakavuga ngo ishari n'inzigo birakazimirama abinzigo yazinze ishariri kabashwarayo akarimi barararanganya ikinyoma bakaremesha imiryango bakayiryamika mu imiryano abari bashize hamwe bagashiyana ishari n'inzigo birakazimirama akomberenze wafanda gasubira mu byanda karirimbe
kare kuri YouTube ariko
ntikarimwe
n'agasubire mu jugashire
era inzo gasubira mu ndagashire ego
ofise iki indoto yo kuririmba gushika ryari na cyane cyane kumaze gukwiza umbazi ku gukwiza imyaka 70
kuririmba nyine gushikaho nzorangiriza nyine
karangize
ndangize ubuzima bwanje
nkiryaraho
ndahazi mana yako ari hazi
ntashubugiye
manejo akuzwa kuba nahijya yejo
nzubugiye
akashobora kuba imbere y'imyaka ingahe namba 5 numbaze
munyara afise icizere ko azoja mwijuru
eh nyobutswa nandi ko nizera yese gakije nzokwijana ari je ubwaje sinojaye reka oya ni yesa zojana eh kukubera afise imbabazi eh imbabazi n'urukundo eh
mutama munyari ahuye no muntu akamusaba ko musengera yo bimukorera
nubuzwa niki none
wagiye rero mutama
ugomba gusengera imana ikuhezagire iguhindure ube mwiza ugire ingeso nziza nivyo ndari gusabye mu izina rya Yesu
amen tugushimire cyane mutama twabanye neza twizeye ko nejo tuzishaka gushaka ko tuzokuroha
ego nejo murandondera kwa imusondonga
reka dushimire namwe cyuti banwe bakunzi mwashoboye kudukirikirana namwe bari ku bintu byari byoshye birangiranye n'amashimwe nkuko natambwe mvuga ati amahoro y'Imana abane namwe ndangije kandi mvuga ati Imana batigame uwabuze utwafungura waturonse areba mu gitondo bivanye naho uri haba ku murango haba mu ijoro tuvuga ati guma wizeye Imana niyo ishoboza byose ibyo ntega mutanga
ego nivyo nyine
tubibutse neza kuwashoboye kutubura nta kiki nguvu Imana iri kumwe nawe akomeze gusa kuyisenga nkuko natwe badusengeye ni twizera ko byose biva mu Mana mu masengesho eka tunashimire cyane mutama wacu munyari yahashe we kuduha kanya kugira tubashe kuvugana nawe turagushimiye cyane mutama
ya nakuyita TV ya yitwa ngwiki
twa Asset TV ngiri yari
ehe Asset TV mbandanye rero mumenyesha abantu byiza nimushire mu ibi nimushire mu bushira soni tabe ni biteye soni mu bireke mugira ibintu byiza bishobora kunezera abantu no kubahanura ego
cyugendo duha icyumvire nk'ikiganiro ubona twaje turacisha kuri televiziyo yacu wewe uvuga ati nk'umutama wacu agiye aduhanuye akantu kuri televiziyo yacu kuko turafise abakozi bakwiye ibikorwa turafise ingufu zo kubikora Imana yaraduhezagi igikorwa icyumvire ugendo duhaye twaza turakorera ngaha cyo dufasha abantu benshi n'icyaha cyane cyane hariya kudutumbi wacu
kudutumbi wacu muze muri abarondera utuntu tumeze neza turimo nibitwenza mugaba tari bibi kuko mu ijambo ry'Imana ravuga ngo ibitwenza bibi tibikace mu kanwa kanyu byumvikana ko ari bitwenza byiza eh nkibidukoze biratwenza kandi biranezera kandi kune gutwenga byaruhura umutima eh rega hariho nakaririmbo nagize ko gutwenga kamari minota isegonde 30 ndakaririmbe wo gutwenga kuravura gufasha no kuruhuka kandi kuranonora twenga dutwenge ariko ndakwibutse gukora ibyiza twenga dutwenge ariko ndakwibutse kumvira umuremyi
nakora karirimbo
ako kagera aho nyene
n'ico dushira
cyadushira ku rubuga nyine baraturaba
twibisegonde 30
ako nakabura ibyo tutuvuga dukino twiwanje eh udukomedi twiwanje eh niko gadutangura
umwe mu bantu bakinanye mwakinanye cyane muri ninde kugeza kuri no mwanywa umva wubaha kuko jewe muri ninde uyu muntu ndamwubaha mbega ninde
ndabubaha bose n'ukuri nta nimwe nashobora kuvuga nabi muri abo dukinana
ukaze kurusha munyari muri ninde ni
kaza abaho twese turakaze ego twese turakaze n'ukuri
uzama munyari yimwesha kangahe mundwe
kwimosha eh nikeshe
mundwe iri nka kangahe
mungwinjira ngo biva iyo ndose uburyo kuko ratikuba mwa kumahera
kera bamwa kubuna
kera bamwa kubuna eh uko ndose amahera niko nimwesha
eh bizangira mu boss wimwesha imisi yose rero
ngasinde mu boss oya nimwesha rimwe rimwe kabiri mu ndwi canke gatatu mu ndwi canke ntumbaze sinza ndabiharura mbere usanga bigoye guharura
mutama turagushimiye cyane twabanye neza tugifuze no kugira urugendo rwiza ubane n'Imana ibane n'ivyo wawe vyose
ego nanje ndabashimiye cyane na TV yanyu televiziyo yanyu
ACTV
ibemwe n'Imana ego kandi bagire subscribe mbega eh kuri yo TV yanyu televiziyo yanyu ego kandi bayikunde eh mugaze babaze barumvira ndabafye ivyo bahora udukanye mu kwakira kuko ari yo basanga bakirie ari cyo usanga kacimo ugasanga macije mutundi tuntu nako uyu muntu yari karanwa amazi ashobora kumvira ko bahagiye muturohe tugaturohera amagagazi gakuramo kamera amazi meza eh niko bimeze rero mugavyiza muze murashe mutwiza gusa eh tubangukira abantu ego
ariko kandi n'irya mbere winjiye muri sitio zacu za TV wahabonye gute
njembo nari heza n'ukuri yeme neza arashajije ego ndabana nkutu turangiye mwashize ngahuntuze ya hariya tabona ari byiza cyane eh na turi nyine ndabona nyine mwahakoze mugashira utagashurwe byose ibi ni byiza n'ukuri none mbega murahimwe mwakaye eh
nguzo zimana tukuzimana
eh zana nyine zanyo
mwaguzanira gaki
akaye
oya kaye ni kakaca kagodo nkako kunwa gafana canka kaye
ndasitwaga oya kaye ri oya agafana
naba mumuzanira akaye kaye ya kaye eh wavuza kaye
atasitwa
na nagira na kaye waragahebye
ko naragahebye
waragahebye bon aza ntimuze kurindira ingena kanwa ariko bagatumye ko mukanyago mbakanwa ariko tubashimire cyane merci beaucoup kubana natwe ni MC Andy turi kumwe na mutama munyari mutama wacu mutama asiza duhaye impanuro nyinshi kandi nziza turagushimiye cyane kuyinicura mutama
murakoze namwe
merci beaucoup STV fans bye bye ciao ciao